Zino, dziwache dzidzi kho wanala nga nḓilaḓe arali vhathu vha kho ṱoḓa enezo dziwache vha dzi wana nga nḓilaḓe.
Okay, na studio tshine tsha vha tshi ndi ḓivha ya kare na vhathu vha tshi kho nyela vha dzi ndi ndi personal heal so vha nga ita dzi ndi ndi vhona mishumo minzhi ro ndi ita na pala mara vha uri vha ri na shop ndi ndi a ḓivha ndi nda kona amba dzina la shop uri ndi gaina ndi khwani mara nepa the new town sort of na shop na pala upstairs next to the cinema vha vha ita dzi ndi 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 khwani na pala mara ndi for quick respond ndi vha ndi kha WhatsApp ndi 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 vha kha number ndi ndi dza WhatsApp na
ah una na chokakea ho nomboro dza na dza WhatsApp khathi na ni ge kha dzi Facebook na dzi Instagram arali ni hone Oscar
Arthamanga, that's a movie. The Ifreecan Timepiece.
Yeah.
Ifreecan Timepiece everywhere. Mm. And then Richard Daka number phone, the
062-550-8002.
Okay. We have a lot of people who are in the world.
Ifreecan.
African Timepiece. Ntswa ndi Ngoma Lungundu ndi tshitango tsha Lemba. What I can say is that since COVID was going on, in Manana and COVID. So, Richie Manana, Ravan could develop a motion of Musa, Wang, the modern woman, the one named Gary, ever since the teacher of which you are being a big year. So, what you make a 2 years ago, and this was Jana Yaruchi.
Nugoshima, I win your Oscar. Never got it.
Rivana, Rivana, but it's moving down in there.
Yeah,
Ifreecan Timepiece.